ngibonela ividiyo yami ngosasa.
Hamba kanjani?
So, that's the man.